lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawu
Nice smell, I'm honored to you.